Presbyterian, Asare, Almanac. A kifia someone say, 1 hour pebby be a ye and son of what decreased to a chili. And untin yamima, whom I ain't ye a radiasum. Na a bar, sir, or nam quemu air crown. O be a catcheran, say, a radi, a beara obe crown. Medi wachi. Na Yesu se no se en sakraman e wa bon na wiemu no ma e wo mpribuyo na onipa ba ne die oni die ode ne tiri eto na oka kire ofoforo se di mechi na ono die ose ma mekwan na menkosie meja ansa na ose no se ma ewufuo ensie won ewufuo na wo die ko na kwa kaa onyankopon aheni ye ho asem na ofoforo nso e kan se erade medi wachi na mamekwan na mekokra wona wo mefie ansa na Yesu e ka kire no se obiara a wode ne nsa e kwoka funtumu edade mu na ohwe na kire no emfata onyankopon aheni ye no mu Mia this year. A radiant assembly. Amen.